Okay, yeah, mommy, I'm a quab about Unity Online TV. So, me ding at the worst quarter. Subscribe na share na bibia enko nka enko Facebook wa e Unity Online TV YouTube e Unity Online TV na bibia nso adeda na akwa mu kama enso e wo ha anya sanketo a number no e 0553984778 odne ye edin komo WhatsApp na se sponsor ane unse nsem bia no anaso unse nkai bia na oni aka na bibia nso akonka kama eno nso eye de etie no ma mensha asie na memfa nsem ni bi enso emfa no mensha asie dia na me di free Accra House of Folk ene krobia kumasi asante kotoka akachi dia bitudwa echre se okupie mo house ne kotoka akachi a omo asenya new sponsorship a eno nso kotoko ne house ba be san ache se National Lottery Authority ache se sika ewo mu ni sika ketwa sika do so popa ana eno eba bi pie eyetim no mienu ntem na bibia nso atimi akonka minim se be die tim no bofu no nyina be accept ya da omo bi eno be reject ni dia bibia nso be konkan na wi enso ni dia tie na ha saka chi they say ade a training ko so se nyame aduma omo game eda eye kwasi ada bibia be koso kama kama omo ni obuase Ashanti Gold e wo obuase nti ye hwe ni musa bibia be konkan na ne manso atimi akonkan kama enso oho na we ene nsem anu nso if you want mo ba ye ho nsem pino e de ema wona yourself ram e wo krobia Kumasi Asante Kotoko Akachi a unse nyame aduma eda wo kina na omo ni eye 11 wonders e de e chiam so na le ye gifi no na okupi mo VIP a 100 Ghana Cedi lower VIP ni 50 Ghana Cedi center line 40 Ghana Cedi and a popular stand no and also 30 Ghana Cedi na we eye nsem anu so fro ba na kotoko 4 eye campaign bi omo fe no eye 4 to 4 na achese omo win 3 games dia 4 no omo nyin so so na bibia so enkonkan na achese omo timi win a omo bo mpa ye sikin face anso e de be sure na omo timi asanso atwe omo na bibia enso etimi akonkan we any di free asante kotoko enso akachi a ye de ehonsem no enso e de e mawa enso e de free ho no mu ba e de honsem e ba honse ye big 4 en ehonsem e ba na Ghana Premier League no e ya de akopie mu a players a omotimi aye assist a chese omaye assist pa league no sha se week 1 week 2 week 3 adibe ram week 4 no nanti we en atimi aye assist a enso e ye de free ba akopie mu a Salif Ibrahim osia kan de ma house of folk wa 2 assist Isaac Oponko toko 2 assists, George Asamoah, and also Great Olympics 2, and Augustine Frempo, out to you 2, Justice, Eye Anani, Brekum Chelsea, and Ali Hussif, and also Dreams FC, Musa, Eye Aye Ajinim, Boatin, and also Dreams, and a Totraswa, near the Mano Jemfield, Joanna Stars, and also I won assists, and just and also a different member, Samuel Kusi Kinfaisa 1, Eye Kwasi Donsu, Eye Mediema, and also a year backo and a total swatch as a players no bone humor than papa our Ghana Premier League man also a quacko and semi flow by Salif Ibrahim House of Folk 2 Isaac Opon Kotoko Mino Saab Pepe and a George Asamoah Olympics 2 Augustine Frempo out you and a Justice a year and an Ibrahim Chelsea and also the a year backo and also you defeat no more ere won sem pino enso ere ma na kotoko ho abim no omugusuo ye training enda ochina omu game amuni tima e france techima 1100 na ne ampon sabe kasa one eye ni see wana se communication director brand manager omo se sponsors omo sign no enye se ni nyina na omo de e ba beto omo ho no ana so futu omo de bi ba be ye adako ja chi project no na omo si stadium to chopo bi ase ne be ya omo book game na se enye big game a bibi ti se omo ni 1100 dia ya enche danya big game no na akese omo dia ko na omo kwa akobo na omo bo Champions League dia na omo dia ba bepim enso ewo baba nyala na we any dey free ko to kwa kachiba ya di emam ojwedi na brekum ye you can say Bichim United na omo ko kami new coach akese no enso e dey free after some pamu coach no omo awo kami new coach and din e dey Gonzales e Machu e Gonzales e Machudi e Alfredo e Carlos Gonzales aye Machudi another Machado aye Alfredo Carlos na we any dey tie na ultimo so aye Brazilian and also aye dey free no ba you know nsem pino enso e dey ema na Ghana Premier League no name no ka say team and dey Brekum Chelsea ɛne kemfaisa itua so dendenden ɛwɔ berekuma ɛno nso ɛdi fro ba no nyame adoma da ɛyɛ ɔkyena yi Diana Stars Diana Stars nso ɛbɔ mu deɛ dendenden akyɛ sɛ ɛno nso ɛbɔ no yɛ a ne na ɔmo bɔ mu ne RTU ɛna ɛda memenda ɛno nso ɛyɛ timandin di Accra Lions ɔmo ne medium a Asante Kotoko ɛnso ɛne ɛyɛ 11 wonders ɛna da kɔsi ara ɛyɛ Asante Good ɔmo twɛn House of Folk na ɔmo na ɔmo de akyɛ yam nso ɛwɔ ɛyɛ Obuasi Lenklen ɛyɛ Sports Stadium medium a ɛnso ɛne Karela United a ɛno nso ɛyɛ di fro no ba nti Chelsea ɔmo ne kemfaisa game no ahyɛ ase a ɛno nso ɛyɛ di fro no ba ɛna Adriana Stars nso deɛ no ɛnkyɛn na ahyɛ ase ɛno nso ɛda ɛyɛ memenda ɔkyena ɛna ɛyɛ Adriana Stars nso bɛbɔ ɛno yɛ 3 p.m. na ɛyɛ tima ne din so de Accra Lions ɛnso ɛne ɛyɛ bi Team United ɛso de akyɛ ɛso da kɔtɔkɔ ɛne 11 wonders ɛda wɔ kyena 6 p.m. pɛpɛpɛ na biribia nso akɔnkan kama ɛnso ɛwɔ hɔnom na coaches a Ashanti Gold since a DC ahyɛ ase ɔmo sake ɔmo no ɛnyɛ coaches ketewa mako nso Ricardo ɛyɛ Darucha ɛna Kasim ɛyɛ Gozit ɔno nso ɛka ho Roberto ɛyɛ Ladi ɛna Milovan ɛyɛ Sigovic ɔno nso ka ho Thomas Dia ɛna ɛyɛ Roman ɛyɛ Fos ɔno nso ɛka ho dendenden Ernest Thompson Quaid ɔno nso ɛka ho a ɔmo yɛ coaches a Ashanti Gold ɛtumi asakesake ɔmo na kyerɛ sɛ wei ɛyɛ de firi mu ba nti Ashanti Gold deɛ ɛnim sɛ coaches paa ɔmo apɔnte ɔmo a ɔmo dɔɔso papapa DC ahyɛ aseɛ no ɔmo hunu deɛ champion ne mmeranteɛ no ɛnso ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ na wei ɛne de firi ɔno ba ɛde ho nsɛm pii no ɛnso ɛde ɛma mu Ricardo Darucha Kasim ɛyɛ Goiz ɛna Roberto ɛyɛ Ladi Milovan ɛyɛ Sikovic Thomas Dua na Romans ɛyɛ Fos ɛna Ernest Thompson ɔno na current yɛ a Ashanti Gold nso atumi apam no a wei ɛne nsɛm ahodoɔ a coach mako ɛnso no mapoint wɔ mu akyɛ sɛ ɔmoba bɛpem ɛnso ɛwɔ Ashanti Gold akakye na wei ɛyɛ de firi no mu ba ɛde ho nsɛm pii no ɛnso ɛde ɛma mu no a GFA President Kate E. Okereku ɛde aba bɛto dwa na wotie mu a wɔ se South Africafoɔ deɛ ɔmo no ɔmo nim deɛ ɔmo keka ɔmo team no na ɛnyɛ performance nyɛ bibia nko yie goalkeeper asa na nyame a adom no mɔnya penalty na ɔmo team deɛ abɛpie mu adeɛ nti ɛna South Africafoɔ team bɛtena wokeka nsɛm sɛ ɛna Ghana asisie ɛna Ghana ahunehuna yɛi ɛna Ghana yɛsei ɛnsɛm pii na South Africafoɔ ɛnso atumi atwerɛ de aba ɛnti wɔ sɛ ɔmo nyae saa nsɛm no FIFA and reject your moonsem no kwa no moon to me wakasa yen koni nko tien sema ket and so edit you ya and from Rasisia
wait do any Latinos are from Central Coast America? So it's a secret, they're not from being locked by the referees to the back being manipulated by external whatever or the back being played by followers. I mean, it's important somebody will tell Sammy, my good friend, that he must get to the South African people to understand that their team, their own judgment is not good enough to make it to the new year. That's the truth. They were not protecting themselves. Haven't we had locations from their head coach?
Yeah.
Haven't we? The South African play against the bad boy when they should have scored 4-0 to be comfortable in Ghana when they know that they've never won in Ghana. How dare it be that in a matchup against the last African, you must understand that they didn't plan enough, they didn't play well enough, they didn't win enough games, for which reason they were not good enough against our.
Okay, na wei ɛne nsɛm a ɛno nso ɛfiri hɔnom ɛde ɛba kyerɛ sɛ deɛ abɛto dwa kyerɛ sɛ kɛt nso ɛbɔ afu paa a watoto bi ama South Africa na akɔpie mu ɔwɔ Ghana High Commission ɔwɔ South Africa ɔde abɛto dwa sɛ ɛnyɛ nokorɛ a ne nsɛnkyerɛfoɔ bi keka sɛ yɛtwitwa Ghana ni bi ɛwɔ South Africa ama no atɔna nonom ɔ sɛ ɔsɛ nokorɛ bi anim ɛkyerɛ sɛ yɛayɛ biribi saa na ɛyɛ a wontanyɛ false stories stories yi nim na wohu a mɛmɛtena hɔ ɛnka na wei ɛne nsɛm a ɛfiri ɔba high communicate commissioner a ɔwɔ South Africa ɔgyina Ghana nan mu ɛnso wɔ nsɛm a ɔno nso ɛde ato dwa ɛde ho nsɛm pii no ɛnso ɛde no na South Africa ɔpanin baako a ne din ɛde ɛyɛ Mombreti or the Tobe aye Mombrichi, or a surfer CEO, or Kasa, na nins modia to Jenyan Somo, among Fakata, Encoma FIFA, and Chess a Ghana Sisomo. Om the Mussy referee next you, and Omun Cho petition beyond Fancoma Ghana for, and as he say, Ti Ghana Jeff and Unyan Semo, Oke Kano, now in Yaiti, Kura, Nano Caribbean, Honoma, Omaka, Ombiti, that way, and in some of any no so, Eddie Etuga, Eddie Emmamo, old Median Ritty. Young Fancy, Nabi Bianso, and to 2 year come up, and so, and for my Unity Online TV subscribe, Nashe Nabi Bia, and Konkai meeting, and the Wasti Quarti, Yamia Duma, Yabesign in Moshia. Nyame nka mu nyina mu. Shalom. Bye bye.